Turabaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Uyu no munsi ugira gatatu turiko turasangira ijambo ry'Imana giza cyane rivuga ngo ahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze cyane zishinze mu mwami Imana Imana nishimwe. Ayo niyo majambo twari tumaze iminsi turiko turavugana, ariko uyu mwanya nawe twagomba dusome ijambo ry'Imana dusome hariya muri Zaburi ya 34 umurongo waho w'indwi. Turasoma umurongo w'indwi avuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Nimwumvirize mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahigwa umuhungirako. Nimwubahe Uhoraho yemwe bera biwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imana nishimwe. Hano ku murongo wa 10 havuga ngo imugunza y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza, ariko abarondera Uhoraho nibazogira icyiza bakena. Imana idufashe. Umurongo wawo wa 19 havuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Imana nishimwe. Ryari ijambo rero twagomba gusubira gusangira ku uyu munsi rivuga ngo ahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze mu mwami Imana cyane zishinze mu mwami Imana. Nibyo tumaze kw'iminsi, ariko hano twari dusomye amajambo atari make, ariko nayone ashaka gusa naya. Iyi muntu inkomezi ziwe zihagaze mu mwami Imana, hari ibintu akora, hari ibintu ategura, hari ibintu adashobora kwifata nk'uko abandi bifata. Umuntu inkomezi ziwe zihagaze mu mwami Imana, ubugingo bwiwe buba bwejejwe, ubugingo bwiwe buba butinya icyaha, ubugingo bwiwe inkomezi ziwe, ubugingo bwiwe buba ari ubugingo busenga, ubugingo butinya icyaha, ubugingo busoma ijambo ry'Imana, ubugingo buba mu Mana, ubugingo atari ubugingo bukora ibyaha. Yesu adufashe. Nicyo gituma hano bavuze ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha. Haleluya. Iyo umuntu nashobora kuwubaha Uhoraho, ubugingo bwiwe budashinze mu mwami Imana, hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze mu mwami Imana. Imana ishimwe. Kuko iyo umuntu yubaha Uhoraho n'inkomezi ahabwa n'ijambo ry'Imana, n'inkomezi ahabwa n'amasengesho, n'inkomezi ahabwa n'Imana iri muri we. Yesu adufashe. Igituma abanyabyaha bakora ibyaha uko bishakiye babura inkomezi. Samusoni hari ijambo yigeze kubwira Delila, aravuga ngo uwo mu mushatsi nocamera nk'abandi abo ari bo bose. Inkomezi za Samusoni zari mu mushatsi, natwe inkomezi zacu ziri mu gakiza, ziri mu ijambo ry'Imana, ziri mu masengesho, ziri mu guhera icyaha n'igisa n'icyaha. Nicyo gituma bisaba kwegera Imana. Umuntu akama ariko arahura n'Imana ku munsi ku munsi ku mwanya ku wundi, akama ariko arahura n'Imana gusumba uko yohura n'abantu, akama ariko arumviriza icyo Imana ivuga gusumba uko yokumva iby'abantu ibyo bavuga, akama ariko arahura n'Imana mu masengesho, mu gusenga Imana, ahura n'Imana mu ijambo ry'Imana. Aho ni inkomezi ziwe zizoba zihagaze mu mwami Imana. Mu yandi majambo, azogera inkomezi zo gutsinda icyaha, naho icyaha coza kimwihambirira ko azogira inkomezi zo kukinesha. Ega umuntu ategerezwa kugwana n'icyaha, ategerezwa kugwana n'ikintu icyo ari cyo cyose kandi akakinesha. Abantu benshi ibintu biraza bikabihambira ko bakaca bavuga ngo nta kundi, abadayimoni bakaza kukugerageza ukaca uvuga ngo nta kundi, umukobwa akaza kukugerageza ukaca uvuga ngo nta kundi, umuhungu akaza akakugerageza aguhendesha amajambo y'ibintu bitandukanye by'inica n'ikize ukaca wemera ngo nta kundi. Amajwi mabi akaza mu mutima akaguhenda, akaguca intege, akakudekuraja, akakuyabuza, nawe ukaca uvuga ngo nta kundi. Nta nkomezi ziba zihagaze muri wewe, nta nkomezi z'umwami Imana uba ufise. Yesu adufashe. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Ubundi yavuze ngo umuni wa dende ukigwa ku munsi w'amagorwa, inkomezi zawe zizoba zari nkeyi cyane. Niwaruha niwananirwa ngo nuko igeragezwa rije, inkomezi zawe zizoba zari ingihe uzoba tankomezi warufise ijambo ry'Imana ryatubariye ngo hahiriwe umuntu yashinze inkomezi ziwe mu mwami Imana. Iyo umuntu yashinze inkomezi ziwe mu mwami Imana agira kunesha igeragezwa uko ryoza uko ryo byose abarinesha kuko ahamagara Imana. Kandi iyo umuntu yihanye ibyaha akabireka, haleluya, aronka mpemu yera mpemu yera ikaba muri we, hanyuma ikamugira inama. Ni ukuvuga ngo igeragezwa uko riza uburyo bwo ari bwo bwose, ijwi rirakubwira ngo iki cyaha kireke, cyangwa imbere yawe hari igeragezwa. Kubona gusenga iyo wumvise iryo jwi, haleluya, utegerezwa kugwana no kunesha ijwi ribi riza rica intege ijwi ry'Imana. Kuko haleluya, ijwi rya Satani riramenyekana n'ijwi ry'Imana riramenyekana. Nari kuri ijambo rivuga ngo hahigwa umuntu inkomezi ziwe zishinze mu mwami Imana. Imana idufashe. Hano rero hatubwiye amajambo Yesu adufashe mbere hatubariye yuko hahigwa umuhungira ko. Iyo umuntu ahungiye mu mwami Imana aba ariko arashinga inkomezi ziwe mu mwami Imana. Mu yandi majambo aravuga ngo jewe sinshoboye ariko Uhoraho arashoboye, jewe nacyo nicyo ariko Imana yanjye ifise ubushobozi, jewe ni umunyantege nke ariko Imana irakomeye. Haleluya. Nicyo gituma hano bavuze ngo harakiriwe umuntu ahungira k'Uhoraho. Mu yandi majambo aba ariko arashira inkomezi ziwe mu mwami Imana. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ahungira mu mwami Imana inkomezi ziwe akazishira mu mwami Imana, imigunza y'intambwe ishobora gusonza, ariko ngo wewe azohora yiyura mu nkomezi isha. Mu yandi majambo bisigura ngo ibintu by'umwana w'umuntu, ubwenge n'amafaranga, inkomezi n'ibyiyumviro bishobora kunanirwa, bishobora gutsindwa, bishobora gusendwa, indwara zishobora gusendwa, abadokiteri bashobora kunanirwa, ibindi byose wari usize k'umutima, wari usize k'amaso bishobora kunanirwa. Ariko ngo uwo muntu wewe, haleluya, azohora yiyura mu nkomezi isha. Imana ishime. Kubera hari izindi nkomezi nshasha zizoba zidudubiza ziva ku Mana, hari ubundi butabazi buzoba bududubiza buva ku Mana, hari ukundi kuboko kw'Imana kuzoba kuza kuva ku Mana. Haleluya, Imana ishime. Hari ubundi butabazi, hariho ubundi butabazi buzoba buriko buraza buva ku Mana. Imana ishime. Imana ihabwa icyubahiro, azohora yiyubura mu nkomezi isha. Hari izindi nkomezi isha, Imana ishimwe, zitandukanye n'izawe, zitandukanye n'ibyiyumviro byawe. Imana ihabwa icyubahiro. Harahiriwe umuntu inkomezi ziwe, haleluya, yazishinze mu mwami Imana. Mwene data, nshuti mukundwa, uri kurankurikira, shinga inkomezi zawe mu mwami Imana. Ku murongo wa 19 hoho havuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko Uhoraho ayamukiza yose. Imana ishimwe, haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ndavuga ngo iyo umuntu yashinze inkomezi z'umwami Imana, yashinze inkomezi mu mwami Imana, hari itandukaniro ry'ibyo ategerezwa gukora n'ibyo adategerezwa gukora. Hari ibimurongora, hari amategeko y'ijambo ry'Imana, hari urutonde rwa mpemu yera rushishikara rumurongora. Imana ishimwe. Ngo amarushwa y'umugororotsi, iyo umuntu agorokeye Imana, iyo umuntu yubaha Imana. Muhimbyi wowe yavuze ngo iyo umuntu yubaha Imana, Imana nayo imuha icyubahiro. Haleluya. Haruguru gato havuga ngo ninde agomba kuramba, kugira ngo azabone ibyiza. N'umugorotsi n'umuntu yashinze inkomezi ziwe mu mwami Imana, abaho nk'uko Imana ibaho, abaho ari mu bwiza bw'Imana, ari mu mbabazi z'Imana, ari mu rukundo rw'Imana, aba ari mu kunesha. Si ukuvuga ko abagaragazwa atamushikaho, si ukuvuga ko intambara adahura nazo, ariko agendera mu kunesha. Kubera Yesu yanesheje nawe aranesha, kubera Yesu yatsinze ku musaraba nawe aratsinda ibibazo n'amagaragazwa, kubera Imana iza ikaba muri we. Nasomye ijambo ry'Imana.
Imana iravuga ngo nzogerera muri bo bazoba abana banje nanje mbimana yabo abo nabashinze inkomezi mu mwami Imana haleluya Imana ishimwe mwana data nshuti mukundwa uri kurahurikirana wahuye n'ibibazo bikomere ndakwingingira kubwo imbabazi z'Imana shinga inkomezi mu mwami Imana bigufashe kugororoka bigufashe kunesha bigufashe gutsinda icyaha n'igisa n'icyaha n'ibindi byose bishishikara kukwizingira ko nagari wa uzogwana n'Imana izogwana nagari wa uzonesha n'Imana izonesha iba igendera muri wowe nasomye ijambo ry'Imana riranezera riravuga ngo mbega ntimunzi yuko muri urusengero rw'Imana ko uzokona urusengero rw'Imana Imana izomurandura iyo umuntu yashinze inkomezi ziwe mu mwami Imana aca mu rusengero rw'Imana Imana izikaba muri we ikagendera muri we ikavugira muri we ikaba muri we haleluya Imana ishime Bibiliya yoyoya sisikeye irambwira ngo abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana b'Imana abo n'abashinze inkomezi zabo mu mwami Imana ubugingo bwabo na kazoza kabo byose nibyo batunze bakabihereza Imana bakavuga ngo Imana ni uwo mwizigirwa wanjye ni wo mwungere wanjye haleluya Yesu agufashe mbere abo bantu rero ngo naho boca mu byago n'amagorwa uwarabakiza ibyo byago byose kubera iki ni abana b'Imana n'abakozi b'Imana n'ubwoko bw'Imana haleluya niryo jambo ry'Imana agomba kukubwira shinga inkomezi mu mwami Imana aho uri hose ugerageze kuvuga ngo ndipfuza ko inkomezi zanje ziba mu mwami Imana Yesu abagire neza amahoro y'Imana bane namwe amen
wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 275 35 96 98.